Ofundisayo uva Bakshini Maharaj, sisebenza nge-communitative law of addition. Sisebenzisa i-communitative law of addition ukubhala lesibalo. Asibone, asidwebele communitative law of addition ukuze ubhale lesibalo ngezindlela ezahlukene ukhiphe umphumelo. Uyabona ukuthi leli gama i-communitative law ngathi liyadida liphezulu kakhulu. Hhayi, lisho into elula kabi nje. Lisho ukuthi nje lezinombolo ungazixuba noma ikanjani ekugcineni uyothola umphumela ufanayo. Asibone. Sithi 5 plus 8 plus 5. Noma singaphinde sithi 5 plus 5 plus 8. Basithanda singathi 8 plus 5 plus 5. Akukhethi lezi number esizifakela ziyefana, zizokhipha umphumela onjani ofanayo. Ngisho ungazixuba uzithini, zizokhipha into eyodwa. Asike sibheke ukuthi mhlawumbe i-answer le singazama ukuyithola ngaziphi indlela. Mhlawumbe futhi singasebenzisa indlela nje yaziwayo kakhulu, elula kakhulu. Uyazi ukuthi kuyashesha uma ukuthi uzoqala ngokuthi mhlawumbe uthi 5 plus 5 uzopha 10, bawuthi plus 8 kukupha ba u-18. Ake sibheke ukuthi ngempela lezi ezinye iy'balo zosipha yini u-18. Basihlanganisa u-5 plus 8. Uyabona-ke nawe plus 5 ukupha ba ukupha 18. Asibheke nala ngenzansi, u-8 plus 5 plus 5 ukupha ba ukupha 18. Uyabona ukuthi zonke lezi zibalo zikhipha umphumela ofanayo. Okusho kona-ke i-commutative law of addition, akukhethi ukuthi izinamba uzixube ngayiphi indlela, zikhipha umphumela ofanayo.